laba awr baan lahaa abad mahayo saddex dameerood baan lahaa abad mahayo
ina xasan waxa ay soo saaray.